Aha mubona duhagaze hari ibinogo ni ibinogo byateguwe byahambwe n'abantu bishe mu 72 jewe nari umwana w'umunyeshuri nigaha kuri primaire mu gasura nari maze imyaka 10 hanyuma abantu baricwa baranduka bahamba mu binogo mwe muto wa murashobora kubona bita ibinogo twivuga muri gihe bavuga ngo ni ibinogo rusange ibyo rero bimaze kuzura harabaye umutware yara hari ya mustante ategeka ko ho bibikorwa rusangi bamwita itene gahima bikimbwa kuko ngo abamenje amaze kubabeshi akazire ko karagwiriye haca bitegurwa rya bamaze imyaka 18 kugeza kuyirenga abagabo bose bagifise ingufu yuko bokwemba ibinogo muri ko murabona hanyene duhagaze ibi biriko biravamwe ibiziga hanyuma ibyo binogo bindi bishika bitatu byari bimaze kuzura kandi ibyo byagiyemo abantu benshi naho bitaraboneka bimaze kuzura rero niho guca bategura ibinogo integuro ya mbere narumva ko bavuga ngo ho baharategura ibinogo bishika 500 kuko abamenja bagwiriye aha rero kujya muzoshikira ibyo binogo 500 murumva ko ari igikorwa impenge kiri ndende aho rero mu nyuma hagumye hongerwamo n'ibindi ariko ibyo nibyo bavuze ngo buri indwi zibiri ngo hazo hamaze kwimbwa ibinogo 500 abantu barahambwe barahambwa mu ibinogo haragezeho n'igihe jewe turi kwishure twumva inkuru ti mbega murazi ibiri kuri ka gasoko kiwanyu ko mu gaso ati ubu harahantu ubuhanga buri ko buratembagara tabantu bicwa nabi hayo n'ubuhanga buboneka butari ku mitumba ati imbwa zirafata ku gutwi zikwega imwe yose twarahishaka zirunda nari nka 10 imbwa hanyuma rero harabaye umutware ngira yari komiseri bitagwa ntabana aravuga ati naho iri uko abo bantu naho arabamenje murabona murakwiye kuza murahawe mukabahambana iteka ngira ngo icyo cyari kari nk'agatima gatangwe kwimvira yuko ubuhambana iteka ari kumupfa wari umufutwe niko twabiharuwe twebwe twari twaciye no mu nzira yacahanye n'uwo kurabona ahamagaze aha n'iburyo tugaca tuva ku ishuri tuza kuraba abana n'inkibitazi naho batwamama twaraze tukabona iyo mitwe imbwa ikuntu zikwega bakanato hari umupolisi yama hafi aka gasagara agaca avuga ngo nimuze kuraba ijya mu bamuhumiwe mu bana mwe muhira hanyuma rero turabibona ajya rero umwana icyabonye ntiyibagira mugati twagera twahababutse yavuga ati none bijya ijya mitwe bigenda gute hemwe bizoherera he niho rero uwo mukomiseri avuga ati muri bijya binogo nyine bimaze gutegurwa niho mwagiye murabona ushobora gusanga gahanga kari mu kinogo konyine kuko yari yamaze nko kuvuga yuko buhambanwa agateka aho yategeka musitanteri wonyine yitwa itene gahima tigerageza mu bahambana iteka naho bamenje barabacu nuko babaye bitabanga gusa banda ndende babitabanda ndende babamenja hanyuma rero baca baratangwa kubahamba nihagere musanga mutora gahanga haba bandanije mugakora ibyo bikorwa nibindi biziga biri by'umutumba wonyene muzobironga bitariko imitumba bitariki imitwe uko niko abantu bagiye bicwa aha ntaho murageza kuko mubandanije muzobona ahantu mutora imitwe mukongera mugatora n'imitumba itariko imitwe iyi twovuga ko ari intango jewe nico novuga ibyo umva ko umwana w'imyaka 10 ni n'umunyeshuri umunyeshuri wa kera niwe yabaza ubwenge cyane aha twe twarabibonye twarabibona twagira n'agahinda hari nigeje nikanze n'ukureka kurya mama ambwira ngo ubwo wamye kuraba bya bindi bavuga by'imitwe itembaga hajya mu gasuru
icyo kiza gitangura jewe nari ngaha kuri umunyene ngaha ku mukenke hanyuma bitangura byatanguye mu kwezi kwa kane mu mpera bijyanye no mu kwezi kwa gatanu batangurira ku mudandazwa yitwa Martino baruzanye Martin hanyuma baramutwara jewe twari turi kumwe hanyuma bamufatira tuba ahantu tuvuye igisanze baca duhura n'imodoka y'umukomiseri yitwa Meveni harimo abasoda twagiye kubabona ruko badukuye mutwege mu modoka turi kumwe n'umwari mu wundi nyene yanapfuye nawe n'umushoferi uwo mudandaza hama bacaba mutwari muyinga bukeye bamugaruye niho twatanga bavuga yuko ngo azogaruka hama bamugaruye bukeye baza gusaka bamutwara ibintu byiwe byose mu nzu muri kofe niki niho rero twaca dutangura kubona ibintu ukuntu bikaze baca bahera ku bandi bose bafite ukuntu uburyo umudandaza umuki natama nkajyewe umuryango wose harimo papa mushikanje yakora ngaha nyine baca babazana ngaha kubatuniraho baca barabatwara ntawamenye bati babatwara abandi nabo baheze iyo bari bakorera nka famiye yanjye hagiye abantu bane hanyuma abandi babandanya gutyo nyine basomba hama tubibonye twebwe tugira ubwoba nge mpitamo guhunga mpungira muri Tanzania
bane batwagwara bari
batwagwa ngaho n'ubutegetsi bwari buhari hari umustanteri ariwe yagaba ngaha yitwa Kamechadri hanyuma hakaba abapolisi rero barongogwa n'uwitwa bakiraga nabanga mu nziza nibo bagenda kuza barasomba abantu babazana bagaca babashite ngaha nako ntibabasomba kuko bababwira ati ngo nimuze ngo hari icyo tubakeneye ko kubabaza bashika ngaha bagaca babatumye kuko atacyo biyagira bagaca bemera nyine bagira bati ngo bazogaruka ntibigeze bagaruka nuko twabona ibintu bigenda duhuriraho rero guhunga
bashitse ngaha baca bakoze iki baca baja mu busho baracibwa imanza byagaragara
nta manza nimwe baba ushyira ngaha nyine bagaca babashyira ku imigozi bagaca bahamagara imodoka hari imodoka zibiri iya ngabo nziza n'iya umwara witwa Sare bagaca babapakiramo bamwe bagafata inzira iyo mu Kirundo abandi bagafata inzira y'imuyinga bagaca baherera intagire n'umugaruka
aha duhagaze iyo nzu y'uruhande yawe yakoreye
iyi yari isanzwe ari ryo buhero mugabo ryaba ririmo abandi benshi n'iki abo bazanywe babanza gushikiriza ngaha cyangwa ari uwo bafashe ku mugoroba bagaca babanza kumushyira yo mu bwa mu gitondo ikusanyirizo ryaba ari ryo ngaha abantu bavuye kuri vigilance bagaca bavuga ngo nimuze muzanye abo bantu abo bipfudije bagaca babashyira ku migozi ngaha irengerero rikaba ari iryo nyine
ugereranya iryo bohero ryacamo abantu bangane
mu bisanzwe atari uwo bazanye ku mugoroba ngaha ntiyajyamo abajye mu gitondo bose bazanywe n'abari kuri vigilance bose babagumiza ngaha bagaca bashira babazana yego neza ngo nicyo baje kubabaza bagaca bashira ku migozi bagaca bagirayo bagaca nyine babatumira ngaha bagaca bashira mu modoka bakabatwara